ahyia sɛ ɛpɛgyea ne hwɛ korɔnto foɔ nwoma ti ɛtɔ so mmienu ti mmiɛnsa kyɛmu du nwɔtwe a ɔsɛ yɛnyinaa deɛ ne ɛda hɔ ɛhwɛ awhwɛ mu na ɛnya nsesaeɛ ɛfiri subaa ho nsesaeɛ no firi amonnya mu na ɛsa kɔ anonnya mu no awurade honhom no ana ɛde ɛyɛ saa nnoɔma no nyinaa ɛma yɛ nyame hyira wo sɛ ne wo ne ahyia ɛne ato yɛ nsa frɛ mpanimfoɔ mmienu ɛyɛ ɔpane nsiagya akwaba ɛsɛ ɔpani akwaba sɛ mpanimfoɔ yi anuonyamfoɔ mmɔboa yi ne nnɛ adusua bɛsua no ɔmɛpaapa mu nyɛ dɛ ɛma yɛ nti ɔpani adema deɛ bɛhyɛ awurade nsa ɛberɛ bɛhyɛ dwumadi ɛte sɛ nu ase no
bɛsi ɛtirɛ ase nyinaa yɛabɔ mpaeɛ agya dɔfoɔ mma ɛda wo ase sɛ wode yɛ nkwa asan fɛ mibio ayɛyi ne nnaseɛ nka wo din mbio twerɛ sɛ mu ne apɛsɛmpɛnsɛ mu ɛyɛ honhom na twerɛ ne nnipa te aseɛ nti bɛtumi ate ase sɛ honhom no ankasa bɛboa yɛ kyɛ soro ma honhom no ɛnsa ne ɛso ne atiefoɔ nyinaa so wɔma nte ase pa wɔ din mu adom nti amen
ɛnɛ adesua ɔtodin sɛ paul tumi a ɔde yɛ dɛ ɔde yɛ ka nyankopɔn ho asɛm anaasɛ wɔde ka asɛmpa no nti nkabɔ sɛm a ɔde ma yɛ adesua mu no ɔyi firi galatifoɔ nhoma ɛti baahokyimu du pɔmkyɛ wɔma yɛnti awurade asɛm na afei nnipa na mpɛ sɛ metwene wɔn ba mafa anaa onyankopɔn anaasɛ mehwɛ sɛ mɛsɔ onipa ani sɛ meda so mesɔ onipa ani a nka menyɛ kristo akoa amen ɔnesia adesua ne nkabɔ sɛm no ɔde mayɛ no sɛ ɛne nhyiemu no wode bɛkɔ ɛne nkabɔ sɛm ni
yo ɔpanya sa meda ase atiefo da mu nyinaa sesɛ mosɛ monyamene na motiw nyame asɛm yo nkabɔ sɛm no mmienu no sɛ paul na sɛ ma ɔpɛ sɛ ɔka nyinaa ne sɛ ne dwuma a ɔyɛ no ɔnyɛ sɛ ne nnipa bɛkamfo no anaasɛ nnipa bɛka sɛ o paul yɛ adeɛ anaasɛ ɔpɛ sɛ ɔntwe nnipa no nhyɛ ne hɔ nemunyam ne mmom ɔgye asɛm sere bɛyɛ a onyame asɛm no ɛne wɔka ne mmom nyɛ nnipa ɛbɛhyɛ ne nemunyam sɛ o paul yɛ adeɛ anaa bibi te saa ɛti na ɔka saa nkabɔ sɛm no na nhyɛmu nsɛm nso mmienu sɛ adesuafoɔ bi ɔmu si biaa bi a mɛte sɛ nnipa biaa ɛtumi kɔɔ bi kɔyɛ deɛ ɔbɛbiaa social activities biaa sɛ woyɛ tutum sɛ ɛkɔkɔɔ sɛ ɛfufuo sɛ wotietia sɛ woyɛ sɛbeɛ tentene obiaa tumi kɔɔ ɛsdurum mɛ bi a ɔmu nni hɔ nom no na sɛ wonni hɔ nom no sane kɛsɛ bi ɛbaeɛ ɔkɔɛ na kyɛ sɛ afei yii mu aba woba de sɛ ɛhwɛ ɔyɛ kuta ɔde nti kuta ɔ sɛ yɛtumi ama akɔ ɛkwaɛɔwura mu na fa sɛ woyɛ obi no akɔto saa asɛm yi a wɔna wokɔyɛɛ saa de na nsane aba adeɛ a ne ne kɛbɛtumi anya wo so sosonsaso wobɛde bɛtumi anya wo soɔ gye sɛ kɛbɛha wo saa bibiɛ pɛ de too kɔɔ ɔɔ ne nsɛm a wɔde kɔ maa garantifoɔ a akyiri ɔkɔɛ ne nsane aba ɛha paul pɛɛ yi
ase bibrɛ ɔne adwuma wobi kakra bɛka fa ma nsane akɔ anaa
kakra bɛka sɛ na kɛrete asafo no ɛwɔ haw ɛne sɛ na paul akɔte asɔrɔ no nkyɛkyɛ afoforɔ nso abɛwura mu a ɛyɛ yudafoɔ no wɔde saa ɔmotete som no twetwetwa no nyinaa ne mmara no abɛabɛwura agyidifoɔ sɛ agyidifoɔ aba foforɔ no nyinaa amamemfoɔ no ɛyɛ sɛ yɛtwa m twetua ndi mose mmara nsa sɛ ɔmanya nkwagyeɛ nti ha na paul so ɛbɔ saa mmara nyɛ mu sɛ yesu bɛwui saa ne nyinaa de atwam yesu wo gyidi nko ara na de ɛne agyem sɛ moanya sɛ ka ne wɔka nti na ɔma adwene ne sɛ paul pɛ sɛ ɔnya favor wɔ amamaafoɔ no anim nti kaa mɛno kyerɛ sɛ na pɔs da bi sɛde sɛ mesuo nnipa ani bi a nnɛka me nyankopɔn bie nɛ dɛ menyɛ nyankopɔn na mmom mpɛ sɛ mesuo nnipa ani nyankopɔn mmom nɛ sɛ mesuo no di a ɛne na deɛ mɔ kɔdɔ a mobɔ mu no yɛ saa ne teɛ mmom yesu adom no ɛne ɔde kɔ ntɛde sɛmpɔ mmia mu sɛ ntiti nka bo mu a na ɛwɔ hɔ no saa nkyɛkyɛ no de ntimu a deɛ ɛba wɔ mu nti ɔde saa sɛkyɛ ne yɛ sɛ asuafoɔ no ɛka ne a na wɔto nsa frɛ wɔ biara na nka mmom ɛwɔ mu na kyɛ ntitimu bɛɛ mu no ɔhaw yɛ dɛbɛn ɛbaeɛ nti saa bɛɛpɛ na na aba wɔ galati asafo nti paul na ɛsɛ wɔ strɛkye yesu adom no so bɔ mu hu sɛ adom no kutoo na bɛgye no nyɛ ɛnwuma a yɛbɛyɛ no so deɛ ha no kakra nipa ka no sɛ paul na wɔ strɛse wɔ hɔ nyɛ paa sɛ adom 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 ɛne na bɛsi bi nyɛ mmara no a twedetwa mmara a ne mose mmara no a wɔma ka ho asɛm no ɛna ɛde yɛbɛkɔ na mmom yesu adom no ɛna ɛgyeɛ deɛ ha no na paul nenkyire mu akra a bɛtumi de ama ɛwɔ ha no
daase bebree nti yɛhu ɔhaw ahɔboɔ a
Ka wo hawo wasa fu mu mu no and then go very much greater at the abbey. Now, what give Baba to do much in say, and I'm saying Baba can see, say, they say, then your corner, let's say, what chatting us for.
That's the pretty say, who said, Paul, one of you, or child of command, character for how I know, no more tray, or me who say, or no poor, maybe a cat answer, or me who says, I'm one day at home. You say, I'm cat and pumo, yet meeting call, a sofa room. And Peter should give my dad's education as I am so paying for more than mine. Me who said, Peter Boom, what in cast out my neck, she said, baby, the cat and country, and then your home one lady, not a dad, not over baby, and me who said, Prosper, no more, shouldn't the doors pa, the doors to ye, like the bed cancer, my home, or from my baby, Drinsia. And then you upon the poly, may you want that, actually. And then you said, I don't trust me, uncle, a brother. I said, poor friend. Come back no fast of Fred Paul. You say, who should be a very little fellow? Say, Radia and Fair Walk, and Yadia, meet me a day, Abba. Indeed, come back, never the first one or Fred Paul, and the Banyan, with him from Ramachin.
Okay. It moved Paul, not where you depart, not would hear us of me by. And Jacher, eh, Abdom used to wound, not would you gra, not a bob, good of warmer to the general pine. Ye. This will be a good tier, sir, with a form runner. No, no, one no, any. To a bomb one is a good sir teaching me for Christ who be an Uchigra, bobbin in another ego. Now a no moon, no, could you to me, Crater a free Damascus, now if you were that called type, a jiddiful, much is a different from the whole of the poem would be at a chair. In the mean would the chair, quite a long fast one, not all type a Christ of one, effort years of war and an atom, so no more tone and quite the ego. Yankopon asa wo na saa asa mo kwa Afrika. The hamie mu se Yankopon no ale hela fre o Paul e de su saa asa su kwin di shena no so o kwanti ha e su afo na Paul nka ho. Na se adwuma no a e su afo na obaye asa ze Yankopon no anka sa ndebe ene e fre no de se ndebe de e she ne sa. Nti ne fre ne e fre ni ba e fre Yankopon anka sa kasa ho.
Das. E ja wa ya de nyame sha. Obanizia. Ye hu kwa Awurade fa so fre Paul. Se na twetwe. Can was in the brain. Now, your friend, say, my back and was it? Say, what did you talk? As you know, from my dear, and you do dear, more some powder soon. If we are seeing us after now, say, now, so whatever come, my man.
You said, Paul, the woman or truck, comma, suffer hot one. What did you do, your truck, comma, guarantee us after one? It's a grand and 10 minutes. If you said, Paul, or child, let the comma, if you saw from or can say, yes, Christo, a quoi. O trouble, ma, Philippa Safoa, or say, me, yes, Christo, a quoi. But go trouble, ma, direct as a phone, quoi, de Macansa, or say, Paula, and Philippa.
Yes.
Nemo, and no one, Yacopon, a person.
A Panisia, a Michel, a Michel, and to a young, who said, you mean a search in here. Say, not the camp, old fellow. Quina o faso, a church say or no, Paul in the film. Say, now, Mrs. Subiu, now the Amay.
And do I say, Pia, and the young fair Bible on the incoming figure? Gareti and four, a tea bark on chill bark on the mirror. Gar my
bark on myself. Paul, I am through Nipa. No, so and now on Nipa Bissou. No moon, and now, yes, you choose to near Jack. Ah, when Yanni no free a woeful moon or so. Now, or yet, or smuffle.
Happy achievement, you say. Poor friend, a lindy basso, a yaks of the one cassand bed, and the freno. At the yes of freno, at the situation, one dear freno, and moon was in the cell, we can't take poor that Nelson Queen and Lady and Christo Alonso. In the Emra, Ukushia, our home, Ness were treated, and be defended near Oyen, said the friend, a flu beyond the freno, to let P. what Galatas have found, probably say, Paul. One can't a smartphone. It's nice and blue of a canna, any Bible, no. Say Pierre de Edem, but Paul to defend it. The friend said, one day, if I can go on and the friend, if I could have a chimney, who said, and the nears, and the bone is you, and Jimmy Trump said, when I go on seeing who did you and the nears, I would die. I'm an nears and a couple of Paul is you. Now, how many are the nears and the enemy, which said, with different and the near and the bone is you. No, I said, friend Pan and Philippa, the phone you go on. Yes, as if you point, as it would defend this ampa friendly for your point, dear. At half from Canina, Paul, one my grandco, no one would defend it, said the friend.
Kan ho sempa.
Yo, mi dice,
And as we treat you, and it's in China, as we treat you, say, yes, we will be sending you in the air room. To Sajid, you will bear mono. Now, I pay a woman for from, or my dinner, I won't pass that in a division at the trust of minutes. And the Christmas are for the same in your tie back home. Then I took a boom. Then Pierre, if you see why you see her, we are not yet. Now, I bear for no, or my confused. The poor, I have, was he shooting the same pan of patch as what you say. I was said. Yes, who are Simeon Kutu and Yam Quadi?
That's the woman and Yadiba. Oh, you mean Yadiba? Fabra, if I become, then to us.
You, who said, Ayas and Papa, who said, Garatia Safon. Now, oh, a war how?
Yes.
If you said, Paul of Catron said, this is Yes Christo, Jim Juan, and I'm seven, even Yam Quadi. And I do for almost the day, and jump pity
are
in ye, which mean a quadier. It is not among more adrenal tata, don't want an angel. It is not all actual tatan on in Chiani BBA, Chin, or one come for Garatia Safono. Only a penny or talk of my room for catching a woman. Emma Garatia Safono, all chill movie, did you not? Paul, this one is was a Christmas movie, did you want to win a quadier? What your movie? It is any animal better. Nkata mungu wa watuwa kwa asafunga hini na okamfu wa mbeti Gerati asafunga wa adia wakamfu wa mewe uruma mwati baku mchimu wa kini Wazidi edikaye enise Mungu na enti minami Yesu Kristo so Midami nyako po asi ifise Wakamu jidye hon asemu yasi eni na
Nesu mjidye ni
Anuosu Roma asafunga nase the church in Rome Umpro mjidye no wama sasem filu hon Okay, free for form my trip back Jimmy and Sam. The same thing. On Napoca, Corosa form my trip back Jimuna and Swa, and also come Gigi once a bit, Gretas from Guanessa,
and it must
be said, Oh, Master,
a
frigid year
old. It does me pleasure. Yes, it is him. A true said, Sir Peter Carmassel. In your common brass of Musa, Pa. I didn't papa, it's Nessa Papa Mumba will be a walk crystal don't own a common. Oh, dear. Then as a phone, every house in Gosubaira. Sadden with Mamma, a trunch chain to beat my raw young one. Tina, a mass of no any address, paying for the mass. For never, Obertos, you are my man. The cranker can say, and Chichi beer, the baby will be a name for the book myself. And the young one's away. We said, Paul, or catch it, Tessinka for so my move free, or my put in the chapel for other church or the maw, move from church's nephew, ye Christo, nor the mass of. And Jesus, baby, a woman, baby, a limb bearer. Say, and a dear, she a bearer. Yaga, you be a fancy dress, I will say, any dress and a quana. And they are going through me a war and a certain woman. Missus said, my dear, me say, and I'm for you there, you know, pass a day at one day. A dear bearer, ye bear, and said a treacherous and more, prepare me, who said, any dress and a quab, a copper dear, and a yen yet. Said, oh, how quite a bar, do you not papa see any young cotton and bay yen? That's a nature's and work, glad dear, and the quabby are a sea, see, and all. Ya fa dey dress am work am say enemy bit me avoid
opanisia ya wada fa kwai sisi
paul na chair dit na se na sem pay dit kan ya o kan e chere garage asa fo un patch me pese be kan garage
garage ya fo mo
ka ti ba ku mo in sia e ku sipi em ko ho ni ngadi o hawa paul chi ai wo mo a na em And pet as a man of poor air come. Near poor country, Garatias of Roy.
Was it ready for my tea bar to teach you, Miss Maintainer Gasson? Was it a young woman said, Martin, in temp, say every day, or frail moon, Christo, a doom, moon, home call, as a puff of a moon. And so, ah, and so, a yammy, a sem puff of food beer. The moon, nipper be woe, ah. O ham no pese o se Kristo asempa no
da se pese ya mangura o se asempa Paul e ka so ma twa mo firi ho o nya popo ni ma Abraham se wasifo nya no o mo twa twetia na ya se mo asempa o nya popo ni ma Abraham a shase e but Paul se o chese ni twetia o mo no twetia ja mo twa o twa twetia enya hwe ana mo mo tun so ye zere enya hwe ni mo kristo mu jidie enya ge hia Eti no ọtwe gracia asafonde minu mienu adwe susu se ye ma Kristo mu jidie ni ye adi adi kai ba. Bise so nya Kristo mu jidie a. Ya ke nyina untimi e kofa ma nyi. Eti Paul ni butai ba no ba so original gospel Paul kan ho asem no jina so e kan bio. Se jidie ja enya hwe na mo montu so enya hwe ni mu Kristo mu jidie enya adi hi.
That's the dream. Obani siamo se Paul o ci sei nascendo non sai che gli hanno fatto sempre se vuoi se nascendo siamo noi non è vero un giorno spinti ama asafuno na o tu asun sei una becca a mio punto in nascono se di nisimo
ti appena i cani grazie a voi e ti ba un cimo due mesi a uno o becca solo qua so
ok
ma è il fefro cambia uno po ha e non sei una po na o difende a sebi a lungi no ne kutia approach chena abani dino wo mnya ne kwendo pa se won kan su ya fon poro e ka chwa mu se be kana ba na bra bu mu se medwen e chire bu mu se wono so so na opo sa akode ni na nya kupo yi mu di chen ka me yi
to se na mati abrobo a akane no na me wo mu yuda fo asuma ni
fesi okra mai akane yo ha na ko be kana bra bu mu se nyina akane te bia na wo mu yuda fo so ti be no bi se na opo yuda so ho modin ye ba ni pe bi no ha na otu bo modern check wo se woni kwa ngisi no bo se ko beta ro biera wan kasa sala se bida nchile chele ni titie bia o becho wono na o ka ho bia o ko pa akoro onto stadium e sina mo won na je ntu bre no bo modern o huni se so ni o ko so ko ji tumi krata akwa akwa time o ndi o ka pa gojele se ni amu ye ni na me more than that but ye so yi ni mo di chele me me ni e bua me mu se sanye mun nyina na se jete jete cha ya fe mo ti ya fe ni mo kristo ku jide de be ene hian enti de hian se ya ba ji ye kristo wu no ko asimia se enu ko to no ma boy the foundation when they say e le mo bia de e di echi do wo share wa time na wa how de na se mu so no ta obi ti wo so e se o se time ni mo se asa ba sai ne ye ne de sa
na se
enti han po no so of our how group in bed o tu mu jina ma no bra dia ma ni jine life mu o tu mu jina na wa how ni ye mo no o de kristo e chire
papai me dá esse brilhinho mista papai disse ah de onde é que ele ele não queria safar muito a nossa safar o povo pia o abstra quando bem na é fácil a de ir com por situações não o homem ia safar e é a criação na o how nem pedir dinheiro
eu é já me dá esse eu hei por o tá o how o chia não a na noite isso é nem brilhante é se bipa antigo é mera aí é business meeting tudo bem a o bibu sa se mais é que nina chance não só mas o pessoal tem tina do no o pessoal é nino lá se é fever não o pessoal é nino mas lembra se ele filho ia para o how é possível a qualquer forma se for e business media a dia o bibu tira mas não o pessoal fala o nina é fã mas e bia nina chance não só é o dia que ele faz nino se não for ele tira pintinho só não se se for zero ele tira pintinho se é mano como é bia
Osa vani, mimi akanyidi. Sena asubaka ene nimu fisusumi wumu. Kawa iti mbasa funu wa kenya kwa se. Eni atuwe nibu ya buransu mea edi nyansi nyansa. Iwi ya safuna.
Ndwa siye pa. Ene kwa mba kwa obo. Samu efasu uwe pa ene ya warise. Ena abina uwe pi na pa wareo. Ade se sile uwe sisi kono. Saana ye nina fese eko. Na yose ni mnyakupu na asem tuto mwa. Different se ye nya ware no esan se ade o nepo pe se de di jebre e na ware ne ku aware ho den so enam ne omo sound ko de aware fa so ti di be bi kra e ya prese aware go kra se e makwa ne so asem biire no a e bitu ka tu ba do go se se ne owu ene de ba mo a ne asem bi nti o gi jina so e ja ne yere ji so owu ne de ba mo nti e wo se ye hwe ye na di se e bitu bi e se e jina kra se mo so ene ye di e dwa nti se aware ne se yo se enyo yesu ne kwa ho odi ni tumi ne tiri mo nya me yo osisafo nya me a wo tuma chenji bibia de amai nti se wo yire baifu se wo kure ya baifu wo kofa do se se wo mu a ifi se kresa mo se isi wo ni e dwama mo nti se enya kura bo pa isi nya kupon na o improve no ma o na enyi na tra mo de nya kupon aka e se ene ye dwama nti se a mituma ka dia so
so pa ni mi da se pa ni se edition ye de kwa wi edition ni na sembe na ka kache adofo a manya so tiwi dia sembe na ka kache wo
Yo, adesso mi lavo di... Mi tofa, cacrabiti, ma buoni. Paul, isia, otai, otai, osia, no. Mi tu mia, offrendo un se, osmafon, usia, mota, manfos di devi, Paul, o di ena, unamena, o Cristo, non si affronta, no. Dino, you know, se se, o c'è, o come a bibia, nasa, o c'è, 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 the flower friend, flower friend, you know, friend, or this person won't catch your food, you know, between Yakupona, Afren, or Damascus Square, or Kamwasem. And after all, my you say, you're quite here, Engina, Pretty Chaps, we can pick the other one trap. Never Christo Mugi, you're quite far by. See, bit may be beer, I just say, you're Christo Mugi can answer to Paul. Catching us, Pretty Chia, when you're in our Montos, and you're in Nemo Christo Mugi. Tidie e adie e hiama mino mino se Cristo Yesu mujidie kuwane na mbinyam kwa die apart from that no nye yibia no intime mwae ma hiya mkwa
that's it baby that's what I'm kakra kiso mitu mdaka hapa nse diyo nipe guru enuwa nukra poro opo mprofo ye kukumpi wa sakra die nesu do tuya ni yese ukra nashasi yipo mfesi yedi the vision of the room is about pushing our healthy, if it's also harmful. And you know, nipper beer and your own and one of the but Paul, one no way, and one of them, but of course, a year team of Christmas. And you know, the total day and phones why it will how bread, but Mummy and Yikus will be in Cranadum, that we are upon another door, so what my fair dear you make man. And your help beer will be a money beer will be honest, say I was so trained about so, say they were general crinum, not for your compass and for cracks upon crown. Na upon some person of the best sell day, Nessus, so how one, then I made them on the income before. Now I'm up to my son, your company, Cacram between the account and their board and you see.
That's a pleasure. And then I said, by informing me at your say, net day, in the bar. I don't so in number young one. And you can be asked. Tetino, you trap a walk home at the Mujaco, a full boom, San Nipanya, or dear. One perpetuity of only Christo me, I am quiet, and I say, winning your company, I am quiet. Sanya man, getting kettle, ah, Abra, Moses pencil, a demand, so on front to your man. It's easy, your man, I'm just supposed to buy it. To use the way you know, near who said, be beer and why I beat me, I be seen banning your upon him. Christo beat him away.
Amen.
Into what they are done, Cassier, ah, the boom, just out in your bread pin, one. And one said, oh, and I may. Yakupon Abu, and my young mother for no test as a him for presidents in paying for. Yako and Chapran, I hope, but not for your president, we are proud of it. When each of us are but not for your president. But not for him be our castle, you know, madame, if it's all your name. No, he named Yakupon Boy Nipa. What then Nipa play in tea? No, what? Now feed ye, Nipa and Tess, I say, young fine, you may be a fra with Jim. Paul, when you be called him, he Niamma dua, na ni ya cra, nas na, and for 40 ebe high, and as on behalf to the four. Yamish sam, said then, only a shell was half a year so. Now, a door spoon number query, you know, a bema opening a bumpy idea, a mile, to penny, would ever call a doom and one.
Yo,
Alicia.
You're cheerful, you my bumpy. A jaw was from what I was saying. And then, so what our mark came home. A boy, a father no more prosso, to me no more prosso. A ma, a ma, it may be in some way to say, a ma, a man's son. I don't rap one more eighty, a show, sir.
Yes,
yes, so because we'll be one genuine chassis, and you know what was my say. Nina, did ye a show crying? Jeremy a mopo, and eighty a chimney. Once a long one, Nina soon find ye be beer. Came home, that we hope I won't be wounded. Amen.
Amen. The machine be so great, dear sir. Yet the address is yet for. Ah, address net the home. Who was himself to me at all? Mrs. Susan, gratitude for my more than ye. And to be how or more. Even who will be no telephone about a bit my day afternoon, so won't be in front of a bit my friend. Now, no matter the afternoon, now open yourself so near here. Amen.
Amen.